Woho maya fi ehye wi. Uno kunu odema to twene. Pen 19 papa. And then 19 bi aba light in awo. If any disco 19. Woho bi da. Oba me kere wo ho. Ye se oba ntimi mfa perfume ngu ne ho empia bonten bet wo odema obetimi de agu ho. Wo laugh and taka kama kama no wasiesi u 3 wi. No wasiesi ho. Nya me ya dom a awari ne be albaraka. Ukunu ne fe nse. Ismail. Free neck or Memphis Ismail Bill. Eh? Ismail and Yen and the friend. Oh, Memphis Ismail. Pity Papa Mano. They make an otter here. Eh? Ismail and Obetimia Slinzino. Oh, de Machiano. Unti means Slinzino, no pity Papa. Honey, sweetie, love of my life, apple of my tree, sugar in my cocoa. So ho da mitira fa nya mi suro tena wade na se ade ate anopa ade obenya ma obi ade betimi anwa no fa no a de obeya ma obi ama wani so ade bi obeya ma obi ada na se ma odo ente ase nya mi suro ene abotre entena wade ne mo sa wo yesa wa wari ya no ebe ya konno ma nchirima so aba nkwala on be firi mu no on be albarka.